Jewe mpejeje kwivuganira na Big Fizzo arakomeye kandi nta nisanganye yagize ikindi iyi contest ya Jimbere magazine kuri Facebook nkundira ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho hereye muri kano kanyo riko radukurikirana jewe irijwe rikurumva ni Allen the Real ino nayo ni Indonde TV ushaka kumenya ibiri kubiravugwa mbega ambassadeur Willy Nyamitwe yanditse bino abikuye kuki hariko havugwa ibiki ino post ndiko ndayisoma haciye minota 4 gusa kuri Facebook ya ambassadeur Willy Nyamitwe isanzwe yitwa Willy Nyamitwe kandi iri verified kora subscribe then jenda garutse Aruno rubuga rwitwa Jimbere magazine rwanditse rugira ruti amakuru y'incya mugongo Big Fizzo yoba hejeje gupfa yishwe n'isanganya ryabereye Ibugarama aho yaragiye gutegura amasanamu y'indirimbo nshasha ariko Ambassadeur Willy Nyamitwe niho yacashobora gufata inyuma y'iminota 40 gusa iminota 24 gusa iyo yohejeje gushira ko ino post aho yaciye agira ati jewe mpejeje kwivuganira na Big Fizzo arakomeye kandi nta nisanganya yagize ikindi iyi contest ya Jimbere magazine kuri Facebook mbega Jimbere iyo yoba yabimenye yoba yamenye ko ariko hariyo abari ko baracyafunza ino konte yabo nabo inyuma y'iminota 8 gusa baheje gushira ko ino post je nanje niho nshenda ikubita ijisho banditse bagira bati hange hamwe na alert akaburungu karuje ikinyamakuru Jimbere magazine kirabeshuje inkuru iri kirakwiragizwa kubijanye n'ubuzima bw'umuririmvyi Big Fizzo ubwo bubeshi buri ko bukwiragizwa n'urundi rubuga rwiyitiriye izina ryacyo Jimbere magazine yabeshuje ino nkuru mbega wewe ivyo vyo vyari vyagushikiriye mbega ano mabus nkuko byanditswe na DJ Mario ngo mabus ya kera ratanguye wewe wabori wabibonye mbega imbuga zifise iyo message canke zifise iyo ngeso yo gucyafuza abaririmbyi canke bakandika ibyo muririmbyi atakoze mbega wewe urabishigikiye ngira commentaire na like kugira ngo amapaji yabaduge mbega uribaza yuko bishobora gusubiza inyuma urubuga rwawe bivanye nuko buri kutanga inkuru atarizo mbega urumva yuko gucira ico bumuntu navyo bishobora kuba bifise iyindi image nico mwipfuriza je banyita Allen the Real ino ni Indonde TV tubandanye dushigikira umuziki w'u Burundi na cyane cyane ku mpande zose